iPhone 15 Pro Max vs OnePlus 12 vs Xiaomi 14 Pro vs Pixel 8 Pro.
Invincible.